correct, Bafus, correct, correct.
Sure. So ya kar klo botsa le go then go na o itla sekolong ya manje o mpotsa taba tsa bo ma next week so go bona re it is better go botsa ena go so ya ish er a tsina nka thoma ka ya bo ke ga etho ya ya ke nna ke ga etho so even now on I'm still here bo ya ke ona ntwa re e mma gore ke tlo go ka go boshi ke tle ke bule ka mo cause ish dai malaka we a sa go shishwa bo then always mo go fitla ntlo ma phela ndrasela are nna ke mo disappoint la bla 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 so that's why ben ke tsere re mo go ka tsala transfer ka tlaka mo hlebe di so cause mama yena wa khona go shishwa ma wa khona go shishwa
Guys, so lesson.
Listen.
How did you feel? That's your home design.
Okay,
where am I? Hey. Facebook.
Tanto maluka.
Sure. Where am I? My Facebook.
Yay!
Okay, guys. Like and subscribe. Sure, thank you.